Ake simshalisana kakhulu and welcome the man of God. Asishayizana kakhulu bazalwane.
Hallelujah. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Hallelujah. Hallelujah. Anguzo amenelisela phenyaweni. Hallelujah. So tina praise the Lord, it hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Abazana niyakotola yini? Without any waste of time, ngithanda ukubingelela the bishops, archbishops, men and women of God, the apostles. Ngiyababingelela abafundisi namakhosikazi abo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ke nithi amen and bashayele izandla. Ngisho amen omkhulu. Izandla zenu ziyamfimfa. Ake nishaye izandla bazalwane. Fanele nginibeke izandla siyagula yini? Ake nishaye izandla nishayele the man of God.
Jesus.
Can you shout hallelujah? Ngoba ngithi nijwayele nje imvuselelo. Kodwa manje ndlela enirespond ngangazi ukuthi anizazi imvuselelo. Ake ngibingelele the enemies of the devil in the name of Jesus. Zonke izitha, let me see the enemies of the devil stand on your feet and shout hallelujah.
Hallelujah!
Shout hallelujah!
Hallelujah! Thank you Jesus.
Amen.
Amen.
Angifuna ukuthi isikhathi ngoba I'm going to preach le ntshumayelo my 10 minutes ntshumayelo. Ngifuna namhlanje unginikeze i-focus yakho yonke. Ake ngiqale before ngishumayela ngixolise kubafundisi. Angilithuka ngithuba ngixolisile ku-chairperson. Thanda ukuyithoba ukuthi ngabukhona kwi-lunch sisazoba naye enye. Ukuthi yathi ngizoshumayela manje bengifuna isikhathi noThixo. Nami ngizunyiwe izolo ukuthi kube khona misunderstanding encane. Ngiyathanda ukuyithoba ningathi uphakeme usithole. Ngize kini bafundisi, angizange abanye abantu khona. Ngiyabonga ukuthi beningamukela namhlanje ukuthi niyavuma ukuthi ngilethe lo myalezo uThixo ubeke empilweni yami. Ngicela nishale abafundisi izandla egameni likaJesu. Sisazoba nelinye ithuba and nginamadudu engihamba nawo ubaba uRalihulela la ngihamba khona. Sike senze amasemina ngoba kuhle ukuthi sihlomisane njengey'ncewu zaNkulunkulu. Sizoba ndawonye, nami ngiyathanda ukuthi ngenze noma i-prayer breakfast sindawonye before ngihambe kule ndawo. Sizobona uNkulunkulu uzosipha imali, siyohlangana ehotela sidle ukudla bese sithi ukuhlephulelana izinto zikaThixo. Futhi ngakhathazeka imali ngizoyithatha khona yokuthi siyahotela. Ya phela siyinceku, singabaphathiswa bemfihlakalo. Sibani abekho abantu ababaluleke njengalaba bantu. Uma ungakwazi ukuphatha umfundisi wakho, you are a failure. Akuthi angifuna ukushumela umnikelo. Kufanele sibe ne-American mentality. Ithini American mentality? It I cannot stay in a bigger house while my pastor is staying in a shack. It's American mentality. I cannot drive a bigger car, a Mercedes Benz, while my pastor is driving an Uno. Ngoba lihlazo ukuthi umfundisi wakho wena uhamba ngeimoto enkulu futhi uzokama ngemini. Lalelani bazalwane. Ukunakekela izinceke ninakekela uJesu. Labantu benza umsebenzi odlulo ka Thabo Mbeki. Benza iRDP yakomoya. Benza spiritual, benza into ehlulo professor. Ubani ongazi ukushintsha inhliziyo yomuntu? Ubani ongazi ukushintsha icharacter yomuntu? Ngoba noma engafundi umuntu yaqhubeka beyisigebengu, kodwa bafika lapha bephethe igrocery yasezulwini eshintsha umuntu. Nisekhona abazalwane? Ithatha isigebengu ishintshe sibe umshumayeli. Ithatha umbulali imshintshe ibe umvangeli. Manje kufanele niphathe kahle abafundisi. Yabona, ngibizene emamandleni ngizoniqondisela amabandla. futhi nalabazalwana abayigebenga bangatithe sigebenga zabazalwana khuluma ngeyilimi rocka moshi athi usathane uyangikweleta lo. Make sure you don't owe anything to the devil. Ungamkweleta usathane. Ungathi uma umela athi usathane kodwa myeka vuthi uzophuma buyele ekujoleni kwakhe. Ungamkweleta usathane. Ungamkweleti. Tshela usathane ukuthi Satani, I'm not yours. I'm the vessel of God. Ngiphethi ngithwele umphongolo kaJehova ngalomzimba. Ah, nisekhona. Ake singene ezwini namhlanje. Romans chapter 1. Hebrews chapter 12. Revelation chapter 20. Hayi namhlanje uzoshumayela. Fasten your seatbelt. Uzoshumayela namhlanje. Make up your mind. Accept Jesus today. Ngiyakhaluthi ngangcolima ngaqala nani imvuselelo ngoba ngiyanizwa ningakangena egiyeni yemvuselelo. No, aningakangena egiyeni, ngisesesontweni. Ngiyayisola ukuthi ngangcono ungekho umshado nendodana yami ngoba ngabe seni-right manje, ngabe senivuthiwe. Ngiyanizwa, no, nisasele. Angifuni ukuhamba ngedwa nginishiye ngemuva. Make up your mind. Accept Jesus today and say hello. My God. Ngizofuna namhlanje lento engizokhuluma ngayo, cela ningilalele. Le into ezokwenzeka on the day of the judgment seat of God. Ngicela ningizwe kahle. Ngoba in the Bible there are two judgment seats. Khona yokuqala judgment seat, ningizwe kahle. Le the church ezobihlezi la, it will be Jesus Christ. Le a judgment seat yabazalwane abazobe behlithwiwe. Those Christians will be raptured. Ngisazofundisa la ngoba kufundiswa emabandleni nge second coming of Jesus. Ngizoyithinta before lahamba iteni ngoba uSathane wenza abafundisi bayisabe lesifundo ngoba asilulanga that Jesus is coming back again. Nisekhona basalwane, thula ngicela ushaye ishintshe ngihaming. Le judgment seat bonke abantu abezalana bazobe bezojajwa bengajajelwa ukuya esihogweni. Kuyobe kujajwa lokho kuthiwa i-performance. Amakholwa onke ezala yilawa azohlithwa ezelana. Athu 2 Corinthians chapter 5 verse 10, simele ukufa bese emva umuntu ame phambi kwesihlalo sokwahlulela. Lana sizobe sizonikezwa our crowns. Khona abongena la kodwa baphume bengaphethe lutho, beya khona kodwa ezulwini bongena bengathwele lutho. Kodwa khona iqwayi, khona amadoda nabesifazane abayoma phambi kwale judgment seat bobe besindwa ngama crowns. Oh, NJ Stone, amadoda angalala ubusuku nemini, abantu abadela imizi yabo, the soul winners. Nikhongningakhohlwa bonke abawina imphefumulo, lithi iBhayibheli they will shine like stars. Babusisiwe abantu abeza kule judgment seat. Kodwa kule etholakala ku Revelation chapter 20, the great white throne. Eyabazalwane akathi abazosala bejola benza amanyala bengahambi ngoba izulu ikhaya labangcwele. Nathula nje bazalwane, nathula nje. Le ijaji la u capital letter GOD, God the Father. La ijaji, it's God the Son. Okwamanje uJesu usahlezi kwi seat of a savior, but soon and very soon he will change the seats. Uzosuka kwi seat as a savior, as a redeemer, angene kwi seat as a judge.
Okwamanje is full of compassion. Okwamanje is full of grace. Okwamanje is full of mercy. This is your second chance. Ukuthi uphinde repent. Kodwa make wahlala la. Sami ngoba ngizoshumela namhlanje. La ngiyakhona mina. U1 Corinthians chapter 3 from verse 9. Ithi yinyi foundation ekwakhelwa kuyo. It's Christ Jesus. Le chapter 3 ikhuluma ukuthi izohlola imisebenzi. Iyobi fawa. Eminye imisebenzi yosha. Athi uNkulunkulu, Pastor, why did you begin the church? Uthola ukuthi umfundisi uqala ibandla ngoba efuna imali, hayi ngoba bethunyiwe. Ngoba khona abantu abaqala amabandla kanti ababizwa ukuqala amabandla, bane traveling ministry. Inkosi yami. Khona abantu nanamhlanje ngizoprofeta kuwe. Awubizelanga ukuqala ibandla, ubizela ukuthi usubmit, kodwa wena uneministry yokutravela from church to church, countries to countries, kodwa ngenxa yegreed, ngenxa yesisu. Abanye baqala amabandla ngenxa yesisu. Help me, Holy Spirit. Abanye baqala amabandla ngenxa yesisu engashongo uThixo. Bazobe sekuhlola umsebenzi, usho umsebenzi. To a pastor, wacompromise. Awangalikhuluma iqiniso. Ngoba ufuna big membership. Ngoba ufuna every Tom, Dick and Harry. Ungabatshela iqiniso. Usho umsebenzi. Lithi iBhayibheli, bosinda bangaya esihogweni, kodwa imisebenzi abishe. Bophuma benuka ismoke. Baye ezulwini. And last year kona ezulwini ama sitting positions ethu awafani. Njengoba nibona khona abahlezi la, khona abahlezi, khona abantu abangena ezulwini kodwa babe kude ne throne kaNkuluNkulu. Kuya ngendlela othembeke ngayo usesemhlabeni. Angasho manje i picture. Bese ngena endaweni yami. Yo khona abantu abangasukene namqhele na crown angathi kubona umuntu me graduate a graduate kuthi une BA une honors une masters une doctorate nalaka kaNkuluNkulu khona bobe njalo bobe besindwa imqhele abanye bothola umqhele you seven imqhele esothola there are seven crown khona ngithanda ukuthiwa i crown of crowns noma i crown of gold le yabantu abathathe konke kwabo banikela ngemisi banikela ngeemali zabo banikela ngeemoto zabo uNkulunkulu babekela bazobusiswa benikela emhlabeni babusiswe ngemqhela babekelweni ukuthi bathembekile wena nikela nje ngo 10 rand wakho usadlala khona iqwa izolo ngibona umuntu onikele ngo 5000 rand la cash ucathi uNkulunkulu uyadlala cash labo bantu amagama bayabhala bathatha imali yabantwana bathatha imizi yabo abanga enjoy banikele inceke ngisa uNkulunkulu ukuthi silale kahle sambe ke manje bese ukuthi ngapha kwi great white throne kuyobe kunzima engizobe ngikhuluma ngabo namhlanje yi group esalela engangena ngehlutshweni ngoba soon and very soon khona into ezokwenzeka nisekhona eChina ngeke ngafunda enye incwadi enye inceku lapha eChina bakhonzela under the ground nina nenhlanhla ivange nithola free of charge anibulawa niboshwa noma kuthiwa si free Russia ayikabi free yonke communist China khona nokusabulawa khona abazalwana mawuphethe iBhayibheli kodwa wena uyadlala une freedom. Bekani mina msanqela sabantu. Abantu bakule ndawo ngibaze. Are you serious about God? Le ndoda wathi umoya ngcwele iyipasta ethi phuma. Mayiphuma athi awubheke phezulu apha emkhathini ebusuku. Bakhonza phansi kwemgede unamanzi. Uthi wabona wathi mayibheke emkhathini wabona the picture of Jesus ethe mete ekalaza wathi umoyengcwele ambona njengoba uthe unyawo lukajesu lulengele emhlabeni njengoba eqalaza uqalaze God the Father ulindele izwi elithi go ubalande hambe uyolanda ibandla lami kodwa akasazi na isikhathi saziwa ubaba kuphela ulindele the command from the Father useready ukuzolanda ibandla are you ready manje njobe lengela nje usanikeza ichance wena ukuthi uthi repent unikeza ichance wena ukuthi make up your mind sengizoqala ke manje ngiyafundisa ngiyashuma angifundisi ngiyashumayela angizoshumayela into lentshumela ayishayisa izandla ayizokushayisa izandla lentshumela ngizoshumayela ayimnandi ngathi kulule ngineza wena ayishi noyedwa umuntu ngaphandle ikubuza umbuzo ukuthi how is your stand with Jesus ikubuza umbuzo ukuthi ume ngendlela e right kume buya uJesu uready ukuthi akulande asiqaleke Jesus Romans 1
Romans 1 verse verse 19 ngokuba lokho okwazekayo
ufuna omunye ophethe lesingisi ngoba manje ngifuna ibalance lento
verse 19 ngokuba lokho okwazekayo ngokuNkulunkulu kusobala phakathi kwabo ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakale kwasekudalweni kwezwe ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze kungabi nakuzilandulela
yabona izulu asibe kahle lithi ukuze kungabi nakuzilandulela English
verse 19 Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse.
Ukhona umunye uphethe inye version ukhona uphethe amplified ukhona uphethe ekhuluma okuhlukile kulokho mhlambi lesingise ngisho le lesizulu izulu sibe siphethe i 13th version fana nalekona iBhayibheli leli udoti ufuna ulilahle lethiwa i good news ufuna ulilahle lo dodwe iBhayibheli lelo ithini lelakho mfundisi
NIV ifana nale
yakuthi
contemporary yona ifundeka kanje verse 19 they know everything that can be known about God because God they know everything
Jesus
manje ngifuna ukuzwa ingathi yangichaza ke le yakho mfundisi abambele yangichaza ke le ay awuqale lapha
They know everything that can be known about God.
They know everything that can be known about God. It's so simple.
Because God has shown it all to them.
Hey.
20. God's eternal power and character cannot be seen. But God from the beginning of creation, God has shown that these are like by all he has made. That's why those people don't have any excuse.
Hey. Hey, hey. Me so high five. Yo! Yashaya baba. Yashaya koni ngomethi. If you think God is dead, take your time and just look around. It's who made the mountains? Who made the seas? Take your time. The title of my message tonight
It is so that men are without excuse. So that men are without excuse. Uyenze yonke into yabasobana uNkulunkulu nangemvelo nangayonke into ukuze kubonakale ukuthi ukhona uNkulunkulu ukuze egcineni mabe sebeme kwi-judgment throne bangabi nazaba bangabi na defense bangabi na excuse ukuthi asikubonanga Thixo. Hayi angathi ngayiphinda uverse 20 uphinde mfundisi uba isibongo
Mashiya
Mashiya no shiya bani Mashiya.
Verse 20.
Yeah.
God's eternal power and character cannot be seen.
God's eternal power and character
cannot be seen.
Cannot be seen.
But God, from the beginning of creation, God has shown that these are like by all he has made. That's why those people don't have any excuse.
Yo. Size moyincwele asifundele inye verse lalani bazalwane uzoya esihogweni at your own choice. Uzoya ezulwini at your own choice. UNkulunkulu uthe medala umuntu wamnikeza lento okuthiwa he will he choice. Uyazikhethela ukuthi ngifuna ukumthatha noma angimfuni ngoba ayikho into engavesa ubukhona bukaJehova. Imvelo in nature ifakaza ngobukhona bukaJehova. Noma ungampika uNkulunkulu uthi akekho, kodwa imvelo iyafakaza. Even nekhathi zonyaka seasons.
Yes.
Hebrews 12 verse 1 and 2.
Verse 1. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisaqileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi.
Sinani? Sinefu lani?
Lofakazi.
Elinjani?
Elisaqileyo.
Masenze ntoni?
Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi.
Asilahle konke okusindayo nantoni? English Mashiyana.
Ifundeka kanje. Such a large crowd of witnesses is all around us. So we must get rid of everything that slows us down.
Hayi ayelele Bible lakho. Awuphithe Mashiyana.
Such a large crowd of witnesses is
such
all
a large crowd of witnesses. Akhulunywa ngo witness labo ohlala nabo makhelwane kodwa makhulu ngalabo witness these amadoda sahambile nabesifazane ongidi wo Paul wo Peter wo Pengu wo John Wigglesworth yonke lamaqhawe akho heroes of faith isona ke sicuku esibhekethini ukuthi senzani. Masenza kahle bashaya izandla kodwa masidli sono babheka phansi bethu sikwazi thina lokhu moya ingcwele. Oh my God, ngisize moya ingcwele, ngisize Nkosi yami, ngisize sithando somphefumulo wami. Ngeke ngikhulume kulabo abantu khona sebeselelwe izinsuku ezintathu bashiye lo mhlaba ngoba sikuye exam room and ama papers wabhalayo ane duration angafani. Khona ababhala iphepha lika 1 hour, khona ababhala iphepha lika 2 hour, khona ababhala lika 3 hour. Njengoba hlezi la isikhathi sethu kuhamba emhlabeni asifani, mhlawumbe usalele u 1 month ushiye lo mhlaba. Where will you spend your eternity? Funda Mashiyana.
Verse 1. Such a large crowd of witnesses is all around us.
Yeah.
We must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just don't let go.
We must get rid
of everything that let us down, especially the sin. You, yazi sona, isona, sizokwenza abantu noma ade sebebonile amandla kaNkulunkulu, kodwa ngoba bafuna ukusiyeka, simnandi sona, kodwa sikuse endaweni ebuhlungu. Ngoba khona, lalelalelele, khona abantu ade bethandazwa iminyaka 7 years, 10 years befuna i-anointing, kodwa isona siyakwazi sikulahlisa i-anointing, uyilahle ngo 3 minutes. Of sex. Kanti uthathe 7 years of zilukudla uthole anointing. Kodwa njengesikete soto ngoendoda eyodwa ulala hayi ama hour 3-5 minutes, the anointing is gone. Asibheke ngapha, khona isiqhuku sofakazi. Sibhekile njengoba ngimile nje ngishumayela izulu lithi, right on brother. Oh Peter, amadoda kaNkulunkulu amemva kwami, ngengathi ngishumayela kuza abantu enkosini bashaya izandla, kodwa mangiphambuka endleleni. Asambe manje sengizoshumayela, ngashumayela Revelation chapter 20 verse 11. Vala inkonzo.
Verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso, obuse bakhe babalekelwa izulu nomhlaba, akutholelwanga indawo.
Yabo, ngifuna bangizwe kahle manje ama Roman Catholics kule ndaba manje. Ngifuna bangizwe kahle Jehovah Witness. Khona into ezobashoka namhlanje. Ngifuna bangizwe kahle bonke labantu abathi sihogo asikho. Ufuna ungizwe kahle nawe wena okhonza abantu abangasekho. Qhubeka bongeka.
Verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemphambi kwehlalo sobukhosi, izincwadi zavulwa, enye incwadi yavulwa ngeyokuphila, nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo.
Trombel, kwenze njani?
Verse 13.
Lalela, wabona abakhulu nabancane. Ngifuna ukushumela ngesihogo kulezi insuku. Angizushumela ngaso namhlanje, ngiyadlula. Abakhulu nabancane, including iy'ngane zethu. Ngoba once umntwana wafika ku-7 years, he's or she's accountable to stand before the judgment. Either we as hoken, once wafika kwi-age of 7. Umntwana wafika ku-7 years use accountable. Asiyeke asikho lapho. Kwenzakalani bongeke? Basancela niye kuma okuhleka. Namhlanje ngihlekisa, asikho isikhathi sokuhleka. Asikho.
Verse 13. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekuna.
Namanye amazwi, nabafa bengaziwa, nabagwinywa inhlwathi, nabahliwa izingwenya, abangangcwatshwa, nabashiswa bakrimeythwa, on that day their ashes iyobuyela phekhe emzimbeni, bazoma phambi kwalesihlalo sokwahlulelwa. Abakhulu, abancane, abafundile, abangafundanga, aba rich, aba poor. Angnizo abantu bakaNdebele, angnizo. Ngiyabanda, ngiyabanda. Shisa bongeka.
Nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekukho.
Nokufa nani?
NeHades.
Ukufa kusazorelease abantu. Khona abantu abanye abafa begqilaziwe, abanye bathwetshulwa, abanye bafe before their time. Ukufa kusazobarelease. Nabathakathiwe benziwa yini ithunzela ngalelo langa bayoreleasewa. Ngizoshumayela ke namhlanje. Ngizoshumayela. Qhubeka bongeka.
Bahlulelwa yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe.
Yeah.
Ukufa nehayidesi kwaphonswa echibini lomlilo.
Yeah.
Lokhu kungukufa kwesibili.
Yeah.
Ichibi lomlilo.
Second death. English mashiyana.
11.
Abantu bala
I saw a great white throne.
Angibazi abantu bala. Yazi bahleka into ingahlekisi. Angibazi shuthi simo umoya ngcono zama ukhomba isimo esikhona emabandleni ukuthi the standard the level sgamoya si low kuyibandla lala it's very low angiphoxa abafundisi but that's a sign ukuthi the standard se maturity ebandleni ka Jesu la is very low usemkhulu umsebenzi ohlala ingceko i standard sabazalwane i level yabo kwesgamoya is very low ngomthetho lemvuselo bekufanele ngathi ngahlala umu 2 months the standard is still askak bekufanele ihlale umoya ingcwele uyakhuluma the standard is too low that is why uma kushiya abayibona bahle kwani isikhathi sokuhleka isikhathi kwani isikhathi sokubamba izi that is why manje ngiyabothi isine ezingisho manje it is above the standard sabanye abantu ungabuka simplify ngoba manje akusel ancestor anikho ku stage sobisi but njama nje safe skip ubisi instead ngabe nidla solid food nidla oqinile isitambu nidla inyama andisebona abantu bobisi kodwa iningi lenu lise ready for ubisi yo that is why moyingcwele akasize angangcono ukuthi abafundisi beza bonke la ba attend ngoba this is not just a crusade this is a believers conference hallelujah ave kubhlungu uthi uthisha fundisi into yabhave knowledge abantwana don't laugh imithi ingahlekisi basalwane siphisi nama film siphisi nezinto zaso siphisi no newspaper kodwa sikho phisi ngezulu kaNkuluNkulu Joshua lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho wozindla ngayo imini nobusuku meditate Ezekiel chapter 3 uthi hezelathi Ezekiel thatha lomqulu uhle uthi ngawudla ngawugqalisa isisu sami wawumnandi njengoju wagcina usubaba izwi liba mnandi ligcina selibaba selishaya wena selakha wena yidla lomqulu yekela uhleba yekela indaba it's the word of God it's the word of God Elijah vuka uhle ngoba uhambo luselude vuka uhle ngoba the journey is still too long Revelation chapter 3 verse 10 ngokuba ulondile izwi lokubekezela kwami nami ke ngiyakukulonda ngehora lokulinga athi David ebheka enhlizweni yami ngilondile ngifihlile izwi lakho ukuba ngingoni athi izwi lakho lisibanisami enyaweni sami lukhanya kwami endleleni hlana izwi uthi Jesu uma nimile eswini lami ningabafundi bami isibili haye indabeni haye emakhorasini eswini sele phansi ngoba khona umoya ingcwele complain akimi ethi ibandla lami lingkhonza ngama emotions alingkhonzi in spirit and in truth lingkhonza ngama emotions ubona abantu bekhala kanti bakhaliswa ama emotions
bakhaliswa amadlingosi ucathi sesiyamazi uNkulunkulu abamazi. Generation kaGideon, generation ye history. Yo. Lalelani la abafunde khona lithi iBhayibheli ongafunyanwanga encwadini yamagama alungileyo waphonswa echibini elivutha umlilo nesibabula. AmaRoma Catholic athi so abelivele into nezimbili athi khona into ekuthiwa yipurgatory isihlanzo, bathi mawufa uzova ehlanzweni. Baqamba amanga ahlasa ngoba uSathane ubambe umhlaba ngedeception. Baningi abantu abakhohlisiwe, baningi abantu abaphethe iBhayibheli kodwa bayisihogweni ngenxa yedeception. AmaRoma kholelwa lokho, amaJehova Witness ofakazi bakuphathela ilittle book ethi wake up, phaphama, bathi izulu lizongena abantu abawu-144,000, bathi isihogo kasikho. I'm an ex-policeman. Kunendawo okuthiwa yiprison yabonke abantu abangazange bayiphathe kahle, and mase kufika i-day of judgment and sentence, khona abantu abathola i-death sentence noma i-life imprisonment. Uma umhlaba unesigwebo sokuthi ujilikelwa ijele ufe, noJehova unejele lakhe alibekele bonke abantu abangalalelanga, okuthiwa yisihogo elibizwa ukuthi iqhibi lomlilo. Kwangibuza omunye wathi, baba Sithole, how can a loving God take an eternal soul to an eternal hell? Ngambuza umbuzo ethi uma eluthanda uNkulunkulu uzobafaka kanjani abantu abadala esihogweni? Ngababuza umbuzo lo ngikubuza wona, ngathi uma ingane yakho kathi uyithanda uyibeka esifubeni, noma umfazi wakho noma ubani wakho mayesefile, awube usambeka esifubeni, umbeke emochwari kufika i-day of funeral, umthathe ungambekeli la, umbambele phansi uyomphonsa emgodini okuthiwa yingcwaba ukhala inyembezi. Ngathi kanjalo noJehova abantu kade bathanda uyobathatha ekhala inyembezi, ngoba umuntu uma uhlala naye esefile uyanuka, bobe benuka ngenxa yesono ayobaphonsa emgodini oyingcwaba okuthiwa isihogo ekhala inyembezi engena choice. Wangibuza omunye wathi, baba Sithole, how come there is only one Jesus and people are millions and billions of believers? How come a one man can enter into so many millions and millions of lives of people? How come there is only one Jesus? Hey, yet ungena kanjani kumata bama millions? Ngangibuza isifundiso, then umoya ngcwele uthi mphendule. Lethi ndawulunja mphendule ngalapha another question. Ngathi, how come there is only one television station, Auckland Park, SABC 1. One man at 7:30 in the evening, he's reading news, but he enters into millions and millions of homes. Hey, yeah, to ngena kanjani? Ah, my God, I feel like preaching tonight. Nisekhona bazalwane? Wangiphendula lo baba ufundile. What it is easy, pastor. It happens by waves of currents. Ngathi mina, same Jesus, being a one man, he enters into millions and billions of souls through the waves of the Holy Spirit. We are again. See the Jesus. See the morning. Take your glory tonight.
take your glory tonight. Yangibuza enye intombazane ingiphaphela yathi kwenza kanjani babusithole ninamakholwa uJesu isiquka kuka sendoda ungena kanjani enhlizweni incane kangaka ngathi awusisi kanti ungitshela ukuthi uyajola angithi uyajola ethe ujola namane no boy uphi uboy akekho usekhaya kodwa ulakimi ngenhlembo enhlizweni nami ngomoya wakhe ngathi nathi uJesu usezulwini kodwa ngomoya wakhe ungaphakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe ungaphakathi kwenhliziyo wathi omunye ungangitshela ukuthi uJesu yibhunu uJesu yijuda ngathi brother you've got a problem ngathi brother you've got a problem don't worry about the overall uJesu wafika emhlabeni njengoba nathi sisebenza nje in different factories siqoka different overalls kodwa it's the same person yimi nawe siyafana kodwa umahluki overall naye wayikhethela i-overall wakhetha i-overall yejuda kodwa yena ungunkulunkulu wazombatha i-overall ngathi niyangixaka ninabantu abakithi abamnyama nithi uJesu animfuni ibhunu kodwa nibhizi nimpemana ne-Peter Stuyvesant anithi nimpema ibhunu oh halleluya oh halleluya nibhizi niphuzana nesiminof anisho ukuthi niphuzana nebhunu kodwa mase siza la nimbeka njengebhunu lalela i-overall le usazoyikhumula sifake kwi-wardrobe ekuthiwa i-casket i-overall umzimba lo abanye bayikhenya nge-overall abanye bayikhumula kabuhlungu bengathandi soyifaka kwi-wardrobe okuthiwa yi-casket mathi isikhathi samasikho athi ngintshele phela mdala uJesu mdala ulizwi kunoJesu angiphinde futhi mdala ulizwi kunoJesu mudala uChrist kunoJesus oh my God yekuqale nikomhlaba wayekho nulizi waye hey angifuna abantu azokubezula la in Jesus name kuzani ingane zenu bazali kuyashinyala manje hlala phansi in Jesus name thank you Lord bekani mina bazalwane bekani mina mdala yabonga kathi sesiphambanweni ngenkathi bembhobosa ngomkhonto babefuna ukuyofinyelela kulizwe phela igama elithi Jesu lifana negama le-AIDS leli gama elithi AIDS lisho ingxubevange yezifo zonke zi-combined igama likajesu is all God's name God's redemptive names combined together igama elithi Jesus is an overall ngenkathi efuna ukuza emhlabeni uNkulunkulu ewulizwi wathatha i-overall ulizwi lo kodwa ethi Jesus ngoba phela ethi Jesus lisho igama ethi Jesus he was 100% son of man and also 100% son of God uJesus uyinyama kodwa uChrist uNkulunkulu yo ake sithi kodwa ibusangeni left kuloko zakho phela igama elithi Jesus lisho job description igama elithi Christ lisho equipment tools ayezosebenza ngakho uJesus lisho the anointing Christ that is why umuntu ozongena akazuba u-anti Jesus uzoba u-anti Christ ngoba he is against the Christ likeness of Jesus oh yo yo oh ngekathi ewulizwe afuna amazulu oh afuna amazulu uthi sokwehla siye kanjani wathi uNkulunkulu mayebona umuntu ombona eyintuthwana
manje meyintuthwane and wabothi mehla evimba ngesandla izophuma eceleni meyivimba ngonyawo izokrasheka. What, let me take the form of an ant, yomuntu. Mangqoke angqoke into yomuntu egqoke umuntu, angqoke inyama namathambo. Jesus. Oh, wahlatshwa.
God, God,
hallelujah. Nelisho lo manje bahamba ngisazoshumela intshumela enkulu kangaka. Bamba. Was kwafunwa kwahlaniswa. That is why umuntu one AIDS uphathwa ikhanda, aphathwa isisu, aphathwa yiyumona, aphathwa TV, izifo amadimoni ahlanganiswe ndawonye. Na ligama uSatan ukopela igama lika Jesus wasezodala iAIDS. Ngoba in the name of Jesus, there's Jehovah Jireh. In the name of Jesus, there's Jehovah Rapha. In the name of Jesus, there's Jehovah Tidukenu. In the name of Jesus, there's Jehovah Rohi. In the name of Jesus, there's Jehovah Baal Perazim. In the name of Jesus, there's Jehovah Mikadesh. That is why, Moti, in the name of Jehovah, I am Uga Matimon. What Jesus is longer it? Who's calling us? Yeah. There are seven types of prayers. You seven imkulegatulen. God, according to a one-word prayer. Onga bisinje nink. When the one word prayer, Jesus, that's a prayer. Mouthy Jesus, uSatan and Izulit, ubano smizai. uSatan and Matibon, mangena go attention. Balindele your next command. Can you shout that name?
Jesus!
Can you shout that name?
Jesus!
Shangeliak. It's a compound name. Jesus. Jesus. The Bible says every knee shall bow and every tongue shall confess. Wehla ulizwe wafuna isibeletho sentombi esingawadla amaphilisi nemjovo. Esingawasebenzisa ama contraceptives. Wafuna isibeletho esikhini ngoba sinezigebengu zosista eyikhweyo eziprofestisindisiwe kodwa zidla amaphilisi ayishatile ziyajova. Wazisikwiza ewunkulunkulu wangena esibelethweni sentombi igama ethi woman, uthi woman, it's a man with a womb. Woman, ngizobe ngichaze woman, what is a womb? Number one, womb is a place of development. Ila kurela koni zint. Ngizo kaza geni na ngeke. Woman, womb, it's a place of dependence. Ingane ukudla edlayo isesibelethweni ikuthatha kumama through the umbilical cord. Ikuthatha ngenkaba. Ikudla isesibelethweni. Ayiphumeli ngaphandle, ihlale esibelethweni. Athi uJesu hlalani kimi, athi mina ngingumvini ngamagatsha. Athi hlalani kimi, mina ngikuthatha kubaba, ngikunikeza amagatsha. Akuwona wena umsebenzi ukuhlupheka, nina hlalani emvinini. Konke okusemvinini kusemagatsheni. Wangena ulithi wahlela esibelethweni sika Maria intombi wasikwiza wazalwa wafika le airport ibhanoyela limphethe, it's a womb. njengamanje ibeletho zamantombazane sigcwele amaphilisi kodwa uNkulunkulu ukhangela isibeletho esikhile wafika mefika madoda waphendukela esifubeni sentombi wanceliswa wacatha uMaria uyena unceliswa uJesu kanti uyena unceliswayo womdala wezinsuku wayekhona before izulu nomhlaba. Oh my God, lona ngusonini nanini, the God of the ancient days, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the firstborn of all creations. Nisakhona asingeni la angimyeke wafika wafikele sibayeni ezova waye sibayeni senkomo nezimvu wezothi to the animal kingdom, enough is enough, no more animal blood, no more blood of goats, no more blood of lambs and sheep, but it is my blood that will buy the that will purchase the freedom, the salvation of humankind. Why is ovalelisa elwane nathi papai, no more shedding your blood, kodwa igazi likaNkulunkulu elizolobola umuntu. Ngo 1987 ngise Soweto kwi right unit ngise South ANC ne PAC kwakubanjwa ama terrorists asabiza ama terrorists babe banjwe kwabanjwa 3 kwa escaper 2 babanjwa lapha ivalwe ANC ngangise Dobsonville. I'll never forget 1987 31st July 8 o'clock in the evening abuye lama terrorists akade eqile azohlasela isteshi. Nangu station guard ngiphethe shotgun ngiphethe 9mm petrol balem ngabona iBMW emhlophe yashaya U-turn yajijela into le nto afika shaya la kwiplanga lase office iflasher board yangawela ngaphakathi okukhona amabhunu ngaphakathi yawela lapha ngkwami esangweni ngathi mina this is a hand grenade kwathatha 10.5 seconds delay njengalo baba yawa la ihand grenade mina ngila kade ngihlabelela before kufela amadoda nginosize ngifuna ukubuyela ekhaya amaphoyisa eshiswa ngamatayari amaphoyisa ebulawa inekleswa ngaleso sikhathi ngihlabelela ingoma ithi likude ikhaya ikhaya lami
lisemazulwini
likude ikhaya grenade yatata 10.5 seconds delay ya explode babezobulala mina kanti ngangitshela uNkulunkulu no Satan ukuthi I am Jesus Tole. I will never go down to the grave. I cannot go to the graveyard and park whereas there are so many sinners. Akangangivumela uNkulunkulu ngife umuntu owayedlula public member yamshaya wabo maphisisi itole emva kwami yayishaza aba maphisisi afika amabhunu emveni kokuqhuma ngifika ngistand still afika ngithinta athi usinde kanjani Stone kakhomba phezulu. But by the blood, by the blood, by the blood, by the blood of Jesus. Akavumanga uNkulunkulu ngife ukuze ngafi ngakafika ondebene ngakafika siyabuswa. So that man, so that man, so that man are without excuse. Ngisemidolens ngiyiphoyisa my God ngiphuza amanzi ashisayo amaphoyisa amanye esangene komunye umuse attend icomplaint ngangikwi Casper yizo ihipho kwaqhamuka umuntu ne AK-47 wathi moya ingcwele kimi impaksiyo leyakho mayisala ngangiphethe iRwanda la ngiphethe ishotgun ngapha ngiphethe i9 wathi moya ingcwele don't move akusiyona akhe impi my son lo muntu wangikhomba nge AK-47 wayikhokha ubona never die. Ngiyindoda enza icovenant noNkulunkulu. Ngizoshiya amaphoyiseni ngacovenant anoThixo. Ngathi Thixo, I was a womanizer. Make ngalala nomuntu wesifazane ungibulalele on top of the woman. Ngasayina ngegazi lami ngoba ngangazi njengoba ngathola iy'ngane nje ngangiyi-womanizer. Ngathi Thixo angikwazi. Amos chapter 3 verse 3. Bangahamba yini abantu ababili bengavumelananga na? Bangahamba yini abantu ababili? Lalela, uNkulunkulu akabafuni abantu bama-decision. Yinhle decision kodwa kulula ukubreak i-decision, udlisona ubuye ubuye. Kodwa i-covenant, it costs bloodshed. I-covenant, it costs bloodshed. 94, 95 ngasayina i-covenant before ngiresign emaphoyiseni. Ngathi umzimba wami, you are the temple of the Holy Spirit. Ngathi ngifuna ukushumayela izipho ngivalise. UMoses into angamayami sangena eCanaan wabreak i-covenant. Abantu abaningi basaba ukungena ku-covenant. Lifetime covenant, not kwi-contract. Ngoba i-contract has certain period. Ngicela ukukhuluma nabantu ababiziwe. Mawufuna ukuhamba noNkulunkulu njengoba ehamba nami, ngena kwi-covenant. My God, my Jesus. Ngingayishumayela intshumayelo yami. Ngo-1999 ngangena kwi-second covenant. Ngangena kwi-marriage. Ngangithatha 30 days ngazoshada noNkulunkulu. That is why abantu abangathe ekhaya siyabangcwaba. Ngoba othinta mina uthinta angunkosikazi. Ngine marriage vow noThixo. Ngangena mhla ngibuya kulo marriage vow, abantu abawuthu bashona sihamba nabo ekuthimini. Ngiqinqa nemuntu, ama-developers bayazofuna igazi lami, befuna ukunikeza i-anointing yami. Omunye umfundisi webandla likamoya namhlanje uphansi komhlaba. Touch not my anointed, touch him not. Khona abantu esisebenza nabo esinabo la epulpit kanti basebenzela omunye umbuso. Khona abantu abaphethe amabhayibheli kanti basebenzela usathane. Your time has come. Akovanenta noma ngi-attackiwe ngifike la mantombazane ehotela ethunyelwa abafundisi abanye bezongwisa. Oh my God. Oh, ungafuni kuba NJ. Nga-attackwa kuleta abazana bayimeza nemali engaka. Eshangathi ulethe i-pledge kanti uzongihlisela isikete. Yo. Yo. Many are called, but a few are chosen. Many are called, but a few are chosen. Akusibo bonke abantu ababiziwe abakhethiwe. So besixoxe leyo. UNkulunkulu babona ubahlu akuyena uNkulunkulu ohlunga abantu abakhethiwe nababiziwe. Amen. Ubafaka kuphiwe sibili process. Phina mawon preparation phiwe sibili process. Athi bafaka iprocess of fire abajikijela emlilweni. Maseni lapha emlilweni abanye bazozwa the heat of fire. And they will jump out. The heat of fire of being gossiped. Aphuma join a common group of people. Umlilo uwona osho ukuthi lo akakhethwa ngubiziwe abaleke ngenxa ye heat. Kodwa mntana mkhona sithi noma uyifaka phakathi emlilweni zizwe iheat yokuhletshwa, zizwe iheat yokuvalelwa imali, zizwe iheat abazali bevala ishumi. Athi kodwa I lift up my eyes unto the mountain where my help comes from. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Lalela, it is not God who distinguish whether we are called or chosen, but it is the process of fire. The fire tells us what kind of material are you built up with. Those who are built with grass, they burned in the fire. But there are those who are precious stones, who are gold, who are silver. When you put them in the fire, the more they reflect God. Ngikumbula ngiyiphoyisa. Engene sengise hey la kamos moyincane ungenza namhlanje bengisaxoxela indaba leyandoda yangikhomba nge-AK yayikhokha yayisqueeze i-trigger ngayibheka emehlweni kanti ngisayibheka ngamehlo ami sengibheka ngamehlo kaNkulunkulu sengibheka ngamehlo kaJesu ngoba uthi uJesu impungushe zinemgodi iy'ntoni zezulu zinezidleke kepha indodana yomuntu kayinandawo la ingaqamelisa ikhanda malike langena ikhanda likajesu ngaphakathi kwenhliziyo yakho amehla kajika kuba amehlo kajesu amakhala kajika kuba amakhala kajesu amadlebe kajika kuba amadlebe kajesu umlomo ngoba ikhanda linamehlo namakhala namadlebe nomlomo umlomo wakho kajika kuba umlomo kajesu njengoba manje akusakhulumi mina sekukhuluma yena ngawo ngirisayinile kusiphu enye intombazane udokotela e-Eastern Cape doctor medical doctor yangithembisa izulu mhlaba lala nami nj enye Kokstad yawina iloto yaqala ngi-offerisha 100,000 yafika half a million lala nami ngabuka ngaweya ngabuka 500,000 ngabuka i-ethinethi ngabuku 500,000 na sex mhlambe engasungi lasta nane hour mhlambe 3 minutes ngoba into uyihalela weya mzalwane buki sex bese ubuka uJesu ngapha buki sex ye enjoyment okwesikhashana ubuki isihogo ubuki izulu ngaweya ntombazane yangi-ofarisha kwakungekho umfazi wami kwakungekho bazalwane ngoba into eba-ekhawuntayo ukuthi how do you behave when there is no crowd or audience when you are alone ungalali sisi ngabuka ukuthi nakho ngiyolanda ingculazi ngabuka ngizolahlekelwa uJesu ngashiya emaphoyiseni ngingenalutho kodwa namhlanje uNkulunkulu ungenze one of the great guys ngabuka ithi ingoma yakwaZulu yecilo bala izibusiso zakho uzibale ngazinye when I remember what the Lord has done I will never 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 go back asingena uJoseph waweya imali ayingayinikazwa unkosikazi kaPotifar waweya uNkulunkulu kade emhluphekele wazwangena emgodini wangena ejele athi uPaul konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngakushaya izibi athi kunye engikwenzayo I forget about yesterday's victories ngiyakhohlwa ongasemuva ngizivulele kokungaphambili wasqueeze isibhamu nomfowethu ngamtshunga ngamehlo yajama i-AK-47 yajama ngingagqirhanga kanti ngigqirhe ngegazi likajesu ngigqirhe nangegama likajesu ngambheka kanye Psalms 34:5 babheka kuye phezulu bakhanya ubuso baba busoze bajabiswa wathi uyangibheka wabona ngiyilanga mangimbheka lo baba wathi nyawo ngibelethe ne-AK angimjahanga I never died I waited for you so that I can preach this message. And then you make a choice so that you've got no excuse on the day of judgment. Ngiyamthanda uJesu. Wangithatha nginje. Ngingekho perfect. Akhona amadoda afunda itheology ngaphezu kwami. I never went to the Bible college. Wathi umoya ngcwele bazoya eBible College not you my son isikhathi siphelile when uzo correspond because umhlaba uyaphupha
bayeke baye Bible College bakhona baye Bible College wena uzo correspond ngoba ngikujahile ngifuna ukusebenza nga njengathi uyiphoyisa hamba uyokubambela igebengu zakomoya manje. What is the reason engikulethele emaphoyiseni? Ngangifuna uyo trainer uthole iboldness ube nesibindi njengomdakati ube nesibindi njengephubesi nginesibindi ngishumayela abantu bephethe iphamu namanje la ukuthi upletshile akuzungenza ukuthi ngishintshe imessage ukuthi upletsha ngemali enkulu akuzungenza ngicompromise ngoba wena we are just an instrument. God is my source. God is my source. Mawubaleka nale mali uNkulunkulu uzovusa igwababa. Introduction yamithi, the invisible things are testifying that there is a God, there is a supreme being. Bambake bambake uma niphika ukuthi uNkulunkulu khona uthi Matthew 6 verse 26, look at the fowls, birds of the air. They do not sow, they do not harvest. Azitshali inyoni zezulu azilimi. They do not store their food in barns. Azikubeka ukuhle enqolobaneni. Kodwa mina Jehova I feed them. Ngiyazondla. Wathi bhekani the grass. Hallelujah of the field. Look at the grass. I'm the one who clothes engembathisa utshani kodwa ngakusasa kufaka emlilweni. Uthi lokhu kwenzela ukuthi nibone amandla omNkulunkulu bami. Abantu basembale, abantu baseGauteng, abantu baseNatal, abantu baseLimpopo, abantu baseSouth Africa, abantu bomhlaba bonke barentela ugesi. Nirentela ugesi kodwa mina Jehova nginikeza ilanga abalungileyo nabangalungile. So that man, so that man are without excuse. Wathi niyawarentela amanzi kodwa mina Jehova nginikeza imvula kwabagodli naba-ungodli. So that man are without excuse. Kubonakala ukuthi I am the provider, I am Jehovah Jireh, I am the sovereign Lord. Hallelujah. Umi nature ifakaza ukuthi there is a God. What defense, what excuse will you declare before God on the day of judgment? Ngibona igroup yokuqala ekhona la endlini. Ngibona igroup yokuqala eyoma ngosuku lejudgment ibeke excuse. The group that is poverty stricken. Igroup abantu athi bebanjwe ukuhlupheka, bebanjwe indlala, bethi Jesus uNkulunkulu sasikuthanda, Jehova sasikuthanda, kodwa inkinga yethu sasihlupheka, singenakudla, singenandawo yokulala, sabona ukuthi awusikhathaleli, sabona ukuthi awusithandi, kuqhamuke phakathi kwesiqhuku sawofakazi, kuqhamuke one witness, igama lakhe nguLazarus, athi mina Jehova mangihlupheka, ngihlala ngasesangweni lesiqebi, nginelonda, ngingena imali yakadokotela, ngingena medical aid, ngingena mali, ngingena nurse, kodwa nurse bami kwakuyizinja zingqotha ilonda. Ngahlala ngabekezela, ngakukhonza, ngakuthanda, angangakuyeka, ngabekezela, ngathi nakuba meva ngiwanyathela lapho ngihamba ngeyakho indlela angiwanaki. Ngabekezela. So that man, so that man, oh Nkosi yami nasendebele nakosi yabuswa, bakhona abahluphekayo, bakhona abangenandawo, bakhona abangenakudla. Bekezela, bambelela, ungashiyi.